Yo, yo, yo.
It's your boy, Open Lips.
Tara.
Konda genda genda sinza honzo garu kira Ukumo kimu teru nyevu tagu hindu kira Nariwa mwana yitonda bose bikundira Rangwa no gusenga satana tara nyigarurira Mbere kenshi ndibaza ko ndamubeshera Kuko ubusazi ufise nanje burandengera Ndabwibaza ko sindatora aho ndabwandurira Uko ibihe bigenda mizajo guma ndayikora Ubu ndo mutabuza afuta kanasinzira Umwarose inkumi yihutira gusemura Sicibuka amabwirizwa umenga iwanje ntakora Ndayazi ku mutwe ariko umenga ntaca kimbarira Gusubira itoto nivyo gusa mparanira Subire kuba wa muntu bose bizera Mbere umuca abagenzi bakimbona nkitara ndamanitse ibiganza mana yanje please babarira Nijewe Nijewe Nagarutse mu ruhongore mbabarira Nijewe 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 Nagarutse mu ruhongore mbabarira Hari ibyo nibuka ubwo nyene nkumva norira Nasenga iminsi yose nkama ndagushimira Muri duke na ronka sinigera niganyira ariko ubu naho noronka twinshi namana marira Fisa madeni hijya nino umurengera Sayi bifungugwa sayi inzu sivyo nambara Ahubwo na inzoga nywa hamwe nizo sorora Bukeye vyanka ko mvyuka nkumva urutwe negura Nari ntori ifise abavyeyi benshi ntuharura Ariko ubu bamwe nije mbabera umuhabara Nagaruye akenge mana ndiko nditahura Ivyabaye birabaye n'ukuri sinzobisubira Gusubira itoto nivyo gusa mparanira Subire kuba wa muntu bose bizera Mbere umuca abagenzi bakimbona nkitara ndamanitse ibiganza mana yanje please babarira Nijewe 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 Nagarutse mu ruhongore mbabarira Nijewe 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 Nagarutse mu ruhongore mbabarira